Imagine it. Imagine the world without good friendship and love. Yen hwɛ sɛ deɛ wiase bɛyɛ. Menya sɔ sɛ nkɛ yɛni bɛgye wɔ wiase mama yɛtena hɔ. Nti wɔdɔ ne ayɔnkofa a ɛmu da hɔ a nkeka wa bia nim wɔ no. Ɛboa ma wiase yɛ anika. Ɛboa ma wiase yɛ dɛ. Yɛ dɛ. Ɛno nti abere biara no, when you are pushing for anything na ɛbɛboa ama w'ani gye awie pɛyɛ a, try and push for friendship, good friendship, good friendship. Eboy ye pa. We be kase e. Ena adam fo na di endi endi. Obi wakura wuti mi tu fo awase. Fa adam fo. Me nya adam fo se me nye we. Forgetting se some good friends. Eti me bwa se sa brabo. Aye, some good friends. Empo ti me bwa. Ebi some opportunities de mau. Juma links bi wo hono ma unia. Enye unia na debe mau. Unia no kura no no wate kura. O show wo behu wabaka se unia we mi mi ni anano. Ni capability and ru ho ntimi nye, but a good friendship ebetimi ebie kwan bebre di amao. A good friendship etimi introduce you to a good business, a good relationship, sika ene chese niema bebre enti se wo pe bibia no pa we se ya wo fi se betimi aboa wa wo mpa e bo bibo na se wo ba bo mpa e se wo benya ayonko fa eye papa wo nu obi a wo ne ne yoyonko no benya yonko eye papa. So as I say, your uncle and your papa ne bi wo hode, na enso abibia no.